Ghana ni de shia oko Canada mechire Toronto. Ede ya babe tu jase oko yenu wonya bebi mpono di nitiato. Ama si siya de wadeda deda abontine ene kwansunti. Wadi adisredye kesie abe tu Ghana fwenim. Se wamo mwano enye sansua wamo mwano ontimi sambra back to Ghana. Na ninyi nane se wamo chira abayu ewe ya oko Canada se oko suyadiye. Oko ye wako nyinsen, abosume enwoche, na na one asore fuobi na nete, na wadi nyinsen ninsu esie womu, ne mra asore fuoni hunse, abayu anafa ye funupe, enu womu kani tiko esi abontinsa wonko. Ene nunu we chinye chinye wonyo obi amuana osisia, one namba saba saa, awo Toronto, abontinso, enu wadi adesedi abetu Ghana fuoni mse, womu nshe, na womu mwanu, na nasem, eye mobo. Video bi abeto abontin na enumu no NDC 4 ene MPP 4 ene womo ku ntokwa na ntokwa no hyese busu ama womo chiche e de ama womo mo ho video no behwe na wei to bo bo ne yonko wei so to bo bo ne yonko na ene sen drip equipment ya aba ye chire se ye di ba be siesie yakwan ene akwantempo so not ekopie mu wo ho NDC 4 chira womo dia MPP fuwa nso chila wamo abaye no mude aba inti shese. Wamo mpene ma NDC fuwa no embe jimfa. Na saa kasa kasa wei ene di nto kwa ba ya shese. Nto kwa nenye nyaye pa. Na manebwane su e chila. Nipo mienu baby wamo dano enye. Wamo prepra ye pa na enkaye fuwa nso eka onso. Ebinu monsu su e prepra monsu ji ayarishe. Na nsemsem wei ene gana fuwa binu mchese e. Na wu shese wede wuhu kwa kan amanyoko di. Ana shese wadri ni nyina na ayire wu. DNT na wobeto bo abo wo yonko anawde wo hu besi wo se obi embo na womfa so nhwere wonkwa eno ene nsem a abetodwa Asantehene otumfo osae tutu the second akopiem wo Cape Coastal wo ko no akwakodi eye Oguaa fetu afahye kese no na ne nyina ne se eye Oguaa traditional council etonkra ema otumfo se dwumedie na ekoso na se afahye na ekoso no wamra as a special guest na wane wamo embedi eye afashe no. Neno, ena watu mfuo, watu tu ni kente, washishe na gudie wafane hon, ene ni convoy tin, ene ya uba gana weba, video ni daho, convoy ya sanso, echini eba, ene ene ya wako wako piemu, ewo Oguaa fetu afashe nase, na wadu honsu die, omwajino awa awa tu, ene, ese wenye, nsasa wakachere, abeye krabeshe, wamo etu tumrika, akwa kwa shia, otu mfuo, ajino, akwa tina, eye na hingwem, sadie wotie asohene no ubaga na weba video no eda ho Eastern Regional Minister said Kwame Echampon edi abetu dwa kwan agalamsefo efa so edi eye ntuo ni adeade ye omadwuma ene ne wono nso afemu ewo monsa no na emra one Kwame sefa kan etwetwe nkomo ewo Peace FM kokoko dwumedi a womo ye na nope biara eye September bosu mini da etosu num no ɛno wɔde to dwa kyerɛ sɛ da kro ɔsɔre yɛ ne tax force bi a wɔmo wɔ ne hɔ sɛ nka wɔmo kɔ galamseyfoɔ bi hɔ na ɔmakɔ akɔkyekye wɔm na afei nso ɔma ma ɔmo agyae kwan a wɔmo sɛsɛ yɛ nso na wɔsɔe wɔmo duru hɔ no wɔmo ɔmo kɔ no na ɔmo yɛ 30 nanso ɔmo kɔ duru galamsey site hɔ no nipa dodoɔ a na egu hɔ no 104 na wɔhwɛ sɛ deɛ wɔmo kitekite ntuo na wɔhwɛ sɛ deɛ wɔmo dɔɔso na ɛhɔ na wɔka kyerɛ tax force fɔ ne sɛ hwɛ yɛyɛ mmɛma o yɛ suradeɛ nti mumɛse ne yɛnkɔfie yɛnkɔ boaboa yɛn ho anyɛ sa yɛdi agorɔpɛ nkurɔfo yi wɔn bɛko yɛ wɔ ha na ɛno na ɔde abɛto dwa a akɔfa ayi bebree aba Ghanafoɔ bi kyɛ sɛ e na wo a woyɛ minister mpo sɛ wontimi anko ntia galamseya ɛne na ɔman no yɛgyinabea ɛne he woba Ghana wɔ ɛba deɛ aka ne nyinaa wobɛnya bi aka